uqinisa kokwaziyo nokuqhelisa ongasakudingi okuhluza ingqondo kuphinde kuhlunge nenhliziyo. Emva kwalapho uyaqala ubone izinto ngendlela eyahlukile bese uyaqala ukwenza izinto ngendlela eyahlukile. Ndlela leyo kusasa engakuhlomulisa ngempumelelo oyifisayo.